ekivundiramu ente obutagaana okunywa amazzi.
Okikwatamekimbesuwantiokijjamu
tebabigaana era waliwo.
Naye embuga eyagala okufaanana
ente efaanana n'ente
tesobola embogo muno mwezi
eri nyingi
embogo
maama
tebazirya abaku
bazirya naye bakukwatako ngaoba ogiise busi naawe sase ku mubiri
leka nawo
olaba bazireka
odduka
nabwodduka Thank you. Thank you.